Guys, please subscribe and help the channel get to 70k subscribers. Welcome to AmaFans Zotu TV. It's the Betway Premiership. AmaZulu 1, Kaizer Chiefs 3. I'm joined by Umahai.
Umemezela.
You never rasa labantu.
Yes, one memes.
Yes, what?
Inhliziyo yakhe ishaya kakhulu uyayiduduza. Kahlahle lesisikho awusithandi. We are pretend as if we are standing
and
awusithandi.
Wow, sho kanjalo
mhlawu memeza sidliwe.
Mina
Chiefs 0, Arrows 2.
Memeza la.
Ngizokuzwa sengathi nom kanti we are pretend. We are pretend.
Baba ungimemezile.
Inhliziyo yakhe. Inhliziyo yakhe yigasi.
Nyakala.
Awuphinde ngisho.
Pida.
Kaizer Chiefs 1.
I'm going to go to the game. Chiefs ishayiwe kanti winile today. Akuyona girlfriend. No. Anginayo girlfriend nomfazi. Ngifuna ukutshela ukuthi angisabi ngaye na. Usupport Chiefs. Wherever la khona uyazi ukuthi siyikho for life. Lalela ngithi mina kwena. AmaZulu thina sejabulile ukuthi siwashaye. Asinandaba kakhulukazi ngeball ukuthi sidlale kanjani. Into edala ukuthi sibe worried ngeball ukuthi siyodlala ne Sundowns.
Yes.
Iyona into ABC ithi ke manje awasibheke nane ball ukuthi ibhola lethu belinjani. Bola lethu mfethu. Sigood.
Nikuthi.
Sigood ebholeni but into esele ke manje iconcentration.
Yes.
Second half bekumele sibuye sifocus.
Yes.
Siyakubona.
Yes.
Kodwa sifuna ukubholwasha. Bathola ispace.
Ngiyathola.
Because bona bebenehanga yabo. So bebezodlala. So banale nto yokuthi emasingabaphuthuma vele basazokwakha amabhilda abo. Basithola ngempela.
Then
secondly leli lishaya ipali. Bekuyigoli lelana. So kusho 3-2. AmaZulu bengabuya kube yi-3-3. Lucky ke ibhola ke lidlalwa ngentandla. Noma yikuphi. Uma ungabuka igame yayizolo yepirate nalongani umahopa.
Yes.
Ukuthi afike ashaye ugoalkeeper alichitha alipresse phakathi. Uyabona ukuthi intanta yakhe naye ingenela. Laphinde lesibili wathi uyalishaya ngestand. Is defender. Lashaya halfway.
Yes.
Washaya imata. Naya akabelivanga ukuthi hayi two goals. Ibhola lidlalwa ngenhla.
Ngiyathola.
It's a wonderful football. Ibhola right fantastic one.
Yes.
Oyi pirate. Ngeke sithi ngoba ulikore ngendlela ulikore ngayo bese sithi pirate ayidlalanga kahle.
Yeah.
And abadlali be pirate babona bekhuluma kangani. Bakhuluma ngalezi inhlanhla lezi amaphisa nya.
Yeah.
Inkinga yabo izinto ezibhekene nabo abafuni ukukhuluma. Ngalo ngakutshela.
Mm.
Usupport pirate ngathi ubuka ibhola la overseas ngathi awulubuki la la. Uyabona jabona
yeah
bayibona ba number 1 kwi league ba kwi champ ngoba bedlala lephe e Africa
yes
usho ukuthi ibona badlulisa Sundowns and bona bayitshela ukuthi lo 68 million owa winner yi Sundowns wa winner yibona ngesingapha abakhothi uyabona ngeke ngababuza ukuthi mina ubani owagcina ukwina i league
yeah
10 years ago i Chiefs ne Pirate ngokwami mina i Chiefs yagcina 2014 iphakamisa i league
iPirates yone
iPirates yagcina 2012
kodwa
bona bathi bagcine last year baphitha ngisho iSundowns imindset yabantu bePirates limazekile bahlukumezekile
yes
bakhohliswa ho Nedbank o 6 million bakhohle ukuthi sidlalela iLeague
yes
indebe
ibhola ke ngifuna ukutshela abantu bePirates ngisho ukhoza la khona
mtshe
azi ukuthi iChiefs ine impact ukuthi iPirate ibe ile team eyona today.
Yeah.
Bangahleki. No, ngizokutshela ifa. Yithi phela thina sasinipho nomvete. after sebedlale kuthi no Poland line no Stanton Fredericks
yes
bonke abadlali bonke ombesuma
yes
baya lapha uyabona ungabala ngingaqedhi mfethu bonke labadlali esasinika bona ama remainder wethu kusuka ko Max Maponyana kade sasinzama ukunenza ama team engcono
thina
sika sathatha uta ukuphela basibelesele ngayo futhi thina uta usamthatha as a youngster wafika wadlala wadlala ama season
yes
so ungasitshela ukuthi samthatha esey remainder buya phesheya esezoba yikhehla
hey
uyabo bona bathatha onke ama Kettle Chiefs bafuna ukuvuka ngoba befuna igama belwele ukuba negama bakwazi ukuzakhela umdlalo
never
thina siyazi uyabo nje manje siqala umduo bani bazohamba bephesha bayobuya sebecathanyelwa yi Pirates mhlazane baphelelwa yini ibhola
emzimbeni yabo
but for now bakhoshe ngomfukeni ngizothi mina kuwena umfukeni ubheka ikusasa lakhe nebhola uyabonisa leng
yes
uyavuta useasonal uyamvana lapho uyabona umfukeni mangakutshela iqiniso is a quality player udlala week in and out
yes yes
kahle kodwa ngoba iPirates ifana neagent inyana noma ibroker ayona iteam yebhola ibroker
yeah
broker iPirates uyadlala kancane uma sekumele inyusele imali ikubeke ebhentshini ufinga inyusa imali ilandwe omunye kudlala ule pasa naye abekwe ebhentshini afreeze kulandwe umabasa umabasa abekwe ebhentshini kuvuka omunye thuma hopa naye kade buye ema fridge lapho uyabanda aqa emoshwana naye uzokora 2 goal iPirates ibroker ayihlukane nokuba ibroker ibe yiteam
ngicela man of the match girlfriend yafona ngitshele
ngespeed phone ayona great friend ngiyasebenza ngisebenza kade ngakutshela ukuthi ngisebenza uma ufly uzofly ngami wena uma ufly yes uzongifica airport ngithi mina kuwena i man of the match mugel mina bengamnika lo yamdlali wami ngoba uyena owakhe i defense ye chiefs yazi yabasoli and uyakhuluma uyakwazi ukukhuluma ne defense uyakwazi ukukhuluma nano goalkeeper kwi chiefs bekushoda umuntu ofana no Khune umuntu wayefana nomhlambe no Morgan Gould kanje abadlala umatoha ababekhuluma eback bethetha
ba you
understand ubona utawu la ukuliwa but iChiefs ebisilahle them mina ngivula ukukutshela namhlanje
kwamele ngiva
emabhida la stadium sizoqukula okukhulu kunalokho okucabangayo
yes
sizonquma ofisha abakhulu
thank you.